yɛ tifo wo yɛ anyone television so sɛ akyerɛ sɛ unsubscribe yɛ abɔmmɔden ne subscribe wɔ channel wei so na share ne like ne fa comment to ase na ɛnɛ ɛdeɛ ne ɛda yɛpono so ne ɛda yɛpono so ne sɛ JHS ni a wɔtumi abɔmmɔden ayɛ ka JHS ni a ne papa ɛnni hɔ nso wɔtumi abɔmmɔden ɛde n'adwene ato hɔ ayɛ ka kyɛ sɛ ɔno atumi twi ɛde kɔ sukuu. Na we ni etwe bɛn no ebre atama oyɛ kaa no a na onyamba TV sumpo no na ma wo workshop a okeka kanema egu ani no eno na yepini abɛn no ene yɛse yɛ ba bɛhwɛ na yɛ kɔ so eno nti no onyina amonyɛ waso na muti nkoma ene abranti ebo ene sema okai pacho so un subscribe ya o modern ene subscribe to anywa television so meda wase.
Look how your friend is there.
Tejobson B16.
Madagana. Where is secondary school? What secondary school?
Third year,
JHS. Oh, JHS. Oh, school there. Abakamotui.
You guys see the good car, bullet.
Abra.
Jesus, bro. I just said, oh, have a sex. Colin and inventing you.